Sarubi ndemeye icyaha. Sarubi ndemeye icyaha. Rubambure ndemeye icyaha.
Cy'ubusingo.
Ah, iki se cyaha cy'ubusingo.
Icyaha Sarubi yemeye urakizi.
Icyaha Sarubi yemeye?
Eh.
Icyaha cyo gukunda ya mukobwa.
Oya. Sarubi ni yemeye icyaha cyo gukunda ya mukobwa.
Eh.
Oya. Sarubi yemeye ukurya mukobwa bakundanye genre kubagiye gukundana.
Ama
yihana icyaha cy'ubusingo.
Kacha icyaha.
Ibyo byose ari iki? Muri ibyo byaha byose
wumva. Bihana icyaha cy'ubusingo no gukundana.
Eh.
Gukundana.
Nico cyaha.
Nico kiremere yambaye kiremere gusumba ikindi.
Ah, uvuze kiremere.
Kuko single life Sarubi hanye single life hama yemera kuja mu rukundo nuri ya mwigeme
kubereka iwiyumvira ko ari cyo kiremere
ikintu kiremere we guhandoringa umuntu every day rats kun bigoye single life rats kun yoroshye
ivyo ni byo none mwe muti
yeah think is fizi muri single life
rakumbu mugiye kibabaje ikibabaje nuko namwe mubishaka
muri single life nivyo rakumbu rukubwira bonjour good morning good appetite good night rakundumura rakumbu umuntu aguhobera please Kuko kandi somehow single life brema. Ana na Sarubi no ku myaka yewe yose yari afise ayivuyemwe yayivuyemwe ino ndirimbo ayivuyemwo kuva mu 87
ni 9
Sarubi yeme kuva mu single life mu 2024 take 19 tukwezi kwa kane
none be nice ire nta muri yo single life yari muri single life
n'abyo tusuka tukuriyo ndirimbo Ewana Sarubi big up on yourself brother.
Ese kino kimwe rero duhambo. Anyway, kwa kwa twumvise kuri moza sauce mwa yumvise ndemba ya Sarubi twavugirije. Indimbe bo kubye wanje umwe se dazasha kugira comment kwa byumva. Ningene ndimba gigya ikirwa ikorwa promotion. Just bima gatoyi ndimba gye kwa promotion inyuma ya Sarubi aje gusora indirimbo kwa gasore.
Yeah.
Bavuga bati ina ndimbo kwa gasore Sarubi kabisa ibintu yagize ntibibaho bwa mbere aponza promoter. Icyakabiri nacyo ndirimo ntigyoshe muremeze neza ndagusoye ndirimo nkizi batagukomo comparing neza big fizo bivyo twavuza amajimbo atandukanye na waravuga nubwo atadomana ko amazina yabo warabona ko abantu bari kuratagira hagati yabo sababaze ko neke ndirimbo yagwa gasore bona tije kwa usimire bayakiriye singo ko navyipfuza atatangwa ku promotinga ndemeye nindi makore promotion mwenye muremure kabisa apa na apa posti zo singo ndemeye
ndana shaka tukiri nyene kuri ndirimbo nkagwa gasore ni imwe mu ndirimbo yakurikiye indirimbo yari kumena linoji indirimbo twa twizi ko kabisa
tuza
kwake ndavuga tuza ni ndirimbo yakurikiye iyo tuza twa twizi uko ari ndirimbo vemizoza ishwabura ikura abantu hanyi kabatwara hariya mugabo byavuye bi itakiriwe neza ngo twavyize nkuko twabishaka
kamengo tuza mengo ni hiti mze
siko ndavuga tuza ariko ndavuga nkagwa
Sorry.
Alors, indimbo nkagwa gasore mbere wanashaka tugageje kwibutsanya ni yaje nka challenge. Yaje nka challenge.
Ahereje abandi baririmbyi.
Aho nakuye agarutse kuba ahereje abandi baririmbyi aho wanashaka giye kura kundi ruhande yavuza promoters bagenda batandukanye aba influencers bagenda batandukanye wanashaka yaracokoje mugenzi we yarakojeje mu gutwa aka no kwita nka gatizi coton mugenzi we ndavuga big fizo avuga ati jewe ku bukwe bwa nani hi jesi na je kubera nari nzi ibintu byanyu mwe hari yanyu wa
nani
cha mwibuka liswa yakurikiye ni nyuma yuko Mr. hari ya big fizo ari nje superman hari ya aha manyene bibantu nyene urabizi nyene niko byama amari wo mutama wabo yavuga ati je niyo mpamvu naje alors Ndi mbonga kwa gasore.
Ntangira ntagutiriye mwo
rubanga.
Etske yoba yari yapime.
On sait jamais. Timo twagaruka kuri content, timo twagaruka kuri content y'indirimbo nka kwa gasore ikurikijwe indirimbo ndemeye ya mutama.
Ahubwo nyene singukire mwa ahubwo. Uzuki nyawe ko indirimbo na collab na Rinoji. Hasa indi mo zibiza Sarubi Rinoji yice.
Eh.
Ya.
Ngo gasore cyo kimwe.
Gasore na hasose na ndemeye. Cyako turanyuza abantu rero twa moto turabagarukana muri modu tubabwira inuze indirimbo nka kwa gasore ukuntu yari iteye ukuntu yari imeze na bigya bivuza ati inyuma nka kwa gasore indi Sarubi amaze kubona yuko itakiri uko yipfuza cyangwa abandi abanyuranyi be bavyipfuza ntiyatevye gushatanga promoting indirimbo shasha
rero
tumwe no musa nafi indi ni ndeme n'indirimbo giye kurya ku ruhande rumwe yarakore promo iteye ubwoba aba ba promoter bagize byinshi bavuga ko twarabonye amaposta mwamwe agenda avuga ko Sarubi afise ngo hotalon turabona ama
bwo mu pfumu
umwari mu bapfumu
yagiye kuraguza
ngo yagiye kuraguza mu buyenzi ngafite inkoko yera
ariko ako mu buyenzi gukaguma hagaruka
urako wabonye
ako rubamba yagiye bakaba bivone mu buyenzi hayi
ako mu buyenzi
baragari koko mu buyenzi
none yari mu buyenzi ushafata ndabantu wanje
gara nako ngano ubu ntari ndabona nimungireho mwayibonye
ariko si mu buyenzi
nayo muzasanga agafoto babonye atarako kari mwiyo video
urumva baragaruka mbere aho n'izina rimwe rimwe tumuzi ko nka karabasase ryaragarutse kandi mu muzeya mu mbuga cane kweno ndirimba nuko abanyanyi abakunzi biga on the star system n'abakunzi b'umutama satbi satellite di Burundi bafashe umwanya ukwiye wo kumva izina ndirimbo twese twafashe umwanya ukwiye kuyumviriza gena na it message mu telefone ikintu cangwe ino ndirimbo
nakira waje kuri platform kumvirizwa streaminga
nda streaminga byinshi kugabo
kumenya
byabe byize kunda itunga no mu telefone yanje ikintu cangiye ku ino ndirimbo first ni ndirimbo yaje mu quality nka yose muta 2400 après 1080 hakuri ka 2400 combien niyo quality narabye mu ino ndirimbo urumva ko ino ndirimbo narabye neza bivuga satubi ano safisa gahere na
nako
nakabonye ko urebye quality ba video
ukaraba
na image ya sohotse ukabona quality ya sohotse vrema satubi akoze kikuwa kidasanzwe kuri uno mwanya nukuri amasugwe yiwe naze yitoreje wende afise ngaha
tor
aho ni kumuniku ego aho mvuze ku ruhande rw'amasanamu hama ku ruhande rwa audio ino ndirimbo nyimba vyari vyo bitari vyo nari numvise ko yakoreye kwa Koli n'umwe mu banyeshuri biwe ico cyanciye mu gutwi sinzi ka cyuno katari ico bigwa za kudufasha canke abantu bamwegereye baraza kutubwira mugabo kandi gitangaje nuko sinigeze mbona umuntu yakoze ino ndirimbo
audio
ya naje sinigeze ndamubona meme video ntane kimwe cyanze
mu rwego rw'iko
ni inde yishi
ya tokens bi mugabo yari kumwe na
mugamo babishize ko mu nyuma babishize ko mu nyuma ko igisohoka generalira nti harejo
Aye ndimbi sotse mukaza.
Isotse mukaza.
Madama woko yumvira njya kuvuga.
Ah oyaha. Niyo nyene.
Iso imaza amasaha ni sotse no video.
Ane. Mugabo igisohoka. Ahubwo nti harejo hari mu gitondo. Jewe mvuye muhira. Nayibonye. Ariko nta
yasohotse itagira ama image.
Ya nta wakoze ama image sivyo? Ni wakoze video nta ntivyari biriko.
Utibaka
nyuma munyuma
n'abona n'abuje wabonye ngo wabonye audio imara amasomo ni so
audio yari yejo sivyo mu gitondo ndiko ndakubwira ko ari yo audio nce nimuka ko ari yo nabonye ejo mugabo iyo video yasotse mu gitondo je nayibonye ndiko ndaza ku kazi mugabo trust me nta na kimwe cari kiriko mugabo munyuma detetri wo kentura bamushize ko ariko nuburaho audio nta na hamwe
cyo cyafita ni kimwe bacaso bara ya uploading kandi bushasha
Ah muri description.
Ah description.
Ya ni byo navuze.
Hacho
nabonye ko.
Mugabo muri video hariko
ariko okay. Je nari nzi ko mwavuze muri description. Nta na kimwe cyari kiri
ko. Ah ndashaka nakirimo.
Muri description nashaka nta kintu kiyo n'umuntu anikira jayo. Mugabo amatwa nsumira nuko yo yakozwe n'umunyeshuri wa Colida Magic.
Just nigeze menya vraiment audio yakorewe he. Kuko ni
ya.
Oya audio yakorewe muri impani. Iyo ndirimbo ya mbere sose ya impani ya afi. Wa munyeshuri wa Sadbi yavuga afi nyaka 14.
Tumini nini? Aje
kamino. Nani ramugo? Eh. Bavuze mu nami. Indimbo rero giye kura ku masanamu vrema ni 100% ikwije ama condition yose. Bugya Jenny Shock na inuza constana gite. Uyu Igbana ari kumwe na Kent P. Bari kumwe. Ikintu botanga nga mu ndi cyari kintu gikaze cyane.
Arafisi bafisi mpaye ndasanze.
Ndashaka kukubaza ikintu urubamba. Uvuze ngo indirimbo ngo hose ni sawa. Mumbabarire kino kibazo sinzi gituma ndakibajije ni kubera ko maybe ikintu uvuze. Turetse ikintu c'amasanamu. Uhereye ku myaka dusubije amaso inyuma dufate nko ku myaka 10 no kuvuga dufate nka 2012 gushika 2021 nashima cyangwa dufate imyaka 5 sivyo gushika nka oya dufate nka gushika nka 2020 cyangwa 2021 nashima wiyumvira yuko muri ico kiringo indirimbo satubi yari nimba niza ririmbira mu ino myaka ibiri cyangwa ine ya 2020 gushika 2024 wiyumvira yuko ari hamwe turaza kwikigaruka ko mu nyuma z'ishaze ko cyatukije ko ubunyene muri aya ma tour ndiko ndabona baririmbye ko baragira hanze uyimvira yuko Satbi agiye nko muri Hope yokoresha idi ari iyihe playlist
oya ivyo vyo biroroshe di indimbi sose mu 2024 n'iki shoka ija mu mitima y'abantu mu mitwe ubwo nyene
indimbi sose si belisimereka
sose
sose si belisima
sose si stack
kandi sose si stack kubera iki big fizo most of time yoguru za leave me alone kandi afite superman zakunzwe afite n'izindi zigaze zitandukanye sukuvuga ko indimba yo kwasura ubuzibishe kusungira
ake eka si question yuko zibishe
si question yuko zibishe
ni question yuko ari indirimbo zagumye mu mitwe peut-être y'abantu kandi ntibaza yuko muri uno mwanya nkuko muvuze ati zose si belisima murafisi jo mwabikuye
jewe kuri ico cha Satbi kwanda boss Satbi nyene muri Belgique muri Europe wenyene hakarurera nta muntu ari umwe intellectuel numwe w'umurundi atazi Satbi
okay
kazi ndimbo za K hago pese ubi nane nakoresha kwishya K
voilà ni ico nabaza
kai sasa Satbi nyene gusa na Big Fizzo wese
bose ni kubameze
bakidumu wose ipuje za kera kuko abanyuze generation zabo ni babantu bafite imyaka 30 na hafi 40 ishina sozano 2015 myaka 2020 naba ba Belisima aba bashashanye kora barakora vuba
none nkubunda kubajije nkuko nka Karola ati mpa abaririmbyi babiri bonyene ukundi ibikorwa byabo byavuga gusumba ikorwa bya kera
n'umande nande ishina sozano
oya pana abaririmbyi babiri pana ngo generation izina doma kidzina gimurimbyi
kundi ndirimbo tsani na Frokid
nibo ukundi ndirimbo zabo zishasha
yori promosura oh, yiri
ya none simbuze ngo ngundi ndirimbo zabo nshasha
nibo ukundi ndirimbo zabo zishasha subitabo za Kenya ufatira wibaza kare kubere
kwa Frokido no
muri urazi gituma je mvuze uko mwese none ntumba tije jewe je mvuze uko kubera ko
je mvuze muri
ryohera
no mukinone waza mu fanatisme nashize mwo
kuvuga ikana fanatisme nagize nashatse kuvanga
bazi muri afise ndirimbo imwe muri afise ndirimbo imwe
nashatse kuvanga bro ni nkuko ntovuga babiri genre bashasha gusa canke babiri bakera kuko ugiye kuraba nani
anyway reka twanda reka twanda
n'ubwo bya fanatisme
urabona nka D1 D1 n'umuririmbyi acha n'umuririmbyi ari mu new generation acha ruka niko mvyita Diwana saka zuririmba mugo ni kwande rwanje ashaka zuririmba sakareke ntazonkuramwe mu mutwe abi waiting
voilà nuko
murimbyi mushasha mugo nti azopfa nkuye
ni nkuko
Satbi na wenye nashaka ite ku rutare ashakareke ntazonkuramwe sarbi
oyo oya voilà ni nkuko nena kubwiye na kwa passe muri new generation ndabona ati urabona kwa dramati ti dramati je naho yoririmba naho yoreka je ntazonkuramwo bebe kandi urabe bebe nabantu nayo batse
nayo batse
mugabo naravuze ati azoririmba zahe je bo bebe rat nuko nukuvuga ngo hariho ibihe uko bigenda kose tutibagira tudaheba
niko bimeze
zamuka na kwa Big Fizzo naho yogira ibiki tukazoguma
reka twigarukiye kuri video ya Satbi mwabonye ibikwasho Satbi yari yambaye muri clip
Ibi kwashi.
Nabo ino video creation full creation.
Deka Eric. Kandi ibi kwashi mbago bikomwe n'ibi photo. Ndabonye mengi rikomwe n'ibi photo.
Sibaza ko mwitwa rebye cyo kiri. Nabonye ibi
kwashi. Zera zoom na hagize.
Mwa i video igitangura.
Eh.
Irimo umugabo na antuka ni na Musasha no muri clip na namwe tumuzi afise camera full flame. Ari karaba photo. Abagira nkuko. Abigiye no muri no clip. Nabige mubona yuko Satbi vraiment sinibaza ko bagiye mwo batatojejwe n'ibintu bazo kwactinga.
Tegeza na manike abahanye.
Ni nabaka.
Ah, uko bigenda ko sina manike. Nibasho
ko. Ibyo bintu biratobambaye.
Impuzu.
Impuzu. Na Satbi nawe nyine ubwi impuzu yambaye. Inspiration 100% nigérienne.
Wow. Kabisa.
Tidi omo. 100% nigérienne.
Tidi omo.
Tidi kana kentura. Vema, Satbi mwenye uramubona hariya. Wasigaze kwa acting za system zo kutabuja no kwengeka nka statue.
Ni jipo yambaye.
Ni vyo twari ko turavuga la papase, ni vyo twari ko turavuga la papase. Ati unye turagiye kuva kuri za style zo gukunda abantu batamba bactinga mu muri kuri stage canke mu clip umuntu yipo wiratu. Canka vuza. nizo style zigiye kugegwa so urumvuza gusanga ari byo biri ko biragegwa muri kino gihe kandi ugasanga nta nico bitwaye none ko atatambye nti byaryoshye
iyi costume satu yambaye yayiguriye no
gusa je fisa kabazo kamwe abantu abani ni ryamutse amwambika ntuze yitsimwe maybe
nani abene ntare
bene ntare
bene ntare kimwambika ko tarahiza abwo
romantic boy
no amwambika Jakaza fisa ni kamwe ino system yo kwibabazo maze satu kubwiye ko tubavuye bazasha kuza mu kigano next week bidahindutse atubwire ati shaka kazo before kwashika turashaka naka komantire gatoyi uca turangiza makuru yasobye tubana nani makuru sad binivyo ino ndirimbira Josh haba kuri audio je ndama komantire tangwa haba mu magrupa atandukanye haba kuri YouTube na mana bona ko karonka feedback nziza ariko ino system gutangura gushya mu byo bapfumo amafoto asohoka n'ibyo bitandukanye bamwe kavuga ati no mubira giye kuroga kuno kunoko ubwo mwe niwe nakosha kumutuma abantu bamuvuga ko bimva tujye mutibe n'umurozi atari navyo cyangwa ba I don't know si umwe safisa se kwiziwe cyose bakamwimvira ukundi why ugiraje kwa ino ndirimbo yasize ngo beaucoup plus ibintu by'igipfu mu gusoma kugaje kuraba bimwe by'abantu by'amaboko bimwe by'aba
aha kandi akabonye amaboko y'abantu benshi ayamye
bimwe tubizi kwa bimwe byashumireta bavyibuka wane irimo ibintu by'ikirozozo kuno cyane ubwo ntabwo amwe mufite cyangwa isabwe ntabwo yagera yagize bako mwigwe basimwe over bana visa gute views zanyu zimeze gute bino ndirimbo kuko ikintu yakoze
ubuje kubwanje ikintu ca mbere nimba babikoze nka promotion go promoting
ariko ushaka ku promoting ndirimbo abavyakira nabo renze
kiraje kuri ku bantu bavyakira abantu bakira ibintu gutandukanye hariho nk'umuntu yahora mukunda ijana kwijana wa wundi ngira ngo yama kwa Maria urukura ntahura
uyo direct atagire
uyo direct avuga ati wewe singiye gufana umurote agacabona no muri promotion amajambo yagiye avuga kuri utwo dusanamu uwo nyine direct abagiye ariko n'uwundi avuga ati kumbure akaba yarabonye ku gafoto sivyo cyangwa akaba yarabonye amajambo ya promotion ugasanga muri video aravuzemwo bimwe bavuga ko je nk'iyo nkoko yera ruba wewe warayibo
Nayo
nkoko ntayo ndabona ugasanga arashoboye guca yiyumvira ati uko bigenda kose wabara mufumye agaca yiyumvira gukreya ikintu muri video kugira tuze twibaze ko yari video gender hebze urukura ntahura abantu rero biyumvira
ubutandukanye
kubwiyo mpamvu rero barashobora kuza baragerageza mu gupromotinga bakagerageza bakagira ibintu bitari deep cyane mu bintu nk'ibyo kuko urazi umu artiste bamaze kumushyira muri iyo kategori naho yose hari ikintu kiryoshye gute naho yogishyiramo amahera gute azaba gato
baza kwibaza ku burozi kwa kabaye
ntiyahejeje gutanga igitambo taho ntangora
urajye wemera uburozi mu muziki
maze kumva bivuga mugabo nawe ndabona biko
ariko amaze kuvuga ko bipfuma
maze kuvyumva kandi birema hariho n'umuntu uje amaze kubimbwira ati je nakaje yarabinyemereye vre
karoga
ego
umuntu vyo murundi
ego kweri
ari uzi basi yagiye kuruga nta wuzi
oya nta wenzi
n'uko uba muremere uburozi mu muziki
uburozi apana uburozi je mu muziki neme na subundi
bwo gukoza
uburozi nyene kugenda kuri chiki
bwo kududza inyenyeri basi bwo ku
usafisha nyota
teninga bukakuvana wari ukakujana handi ukakumetinga kuri level nziza kubyo na ubati ubwo nuburo ubwo burozi si nuburozi ko mutere nubufyitirize nyavuze nk'ibyitse nibifyitse
basi kuja kumupfumu
basi basi ndakwe clear bigi kuvana kera
baro ubwo burozi mengoro zundi muntu bazi ufate basi kuja kumukuja kwikingiza
kwikingiza kufyitiriza bakona kuvanga ngo nokuja koga mpaza byumva kuvana kera mu Burundi abarundi bamye ntibaroga bari kingira bari kingiza usanga muna fisi utudasago tivwa
wadufise wewe
jenda fise kamwe hano
to kwikingi
yes
wikingi
sinzi ma kuzi kutuanza na kwa tuuzi twabisanze kuko kutuanza
grame je grame akashi kwa kamwe ngaha akashi akwe ya mgi ati na muna zogu hanga
jitetu
kopeti ego nandi mwakabi ndavyibuka
yaje bagira banyica
bari banshimishije twireke kubigaho ivyo bintu umurundi ku kera je niza mayagwa bintu vy'imiti byose je navyize kuna bundi bakoresha imiti byose navyize umurundi ararekuriwe gukoresha umuti yikingira pana yica yikingira muri imvye kandi mvuno mwanya nimba ashobora kuja kuyiyoda ngiye mukira nibisanzwe
ayimbambo
to be honest
you have
exactly abarundi barabikoresha neza atani camira
uri seri
none wewe ntabantu uzi none ejo mwahuye mwakuranye canke bagusumye imyaka gato bafite indasago
uzikina kibarambo
numpingo baroge
reka 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 ibyo bivamo bamwe reka tubandaye gusisha ababyeyi cyo nuko ine nokuri ndi Mossad B beshasha kwimva gutandukwa kandi babwiye bamyimvira kuri cyake kuri yanye bigone atumira amategeko ndi Mossad B cyatugaruka rero twabwiye makuru bari ntaguma kuja mu mahanga ndakiba tu iki kintu abarinzi preske arinzi hari bice mwene kwijira abastari ufite mu Burundi bose bagoje ko muri Europe gukora media amasho ari waje muri Canada kigingi nawe ngo muri Etats-Unis ubuho kabisa nta usigara ndago na azigabamesha bagoro.